Mama.
Iwe. Ndinakumana ndibula sawina wake akutamanga alipa chokwera chake. Ndinakumana ndibula sawina wake akutamanga alipa chokwera chake. Ndipo ndinapatuka kuima pambari kumupa sampata aduse kumana nditira ine matope. Ndipo watatsika mugari moto anandila nkula mauonyasa mwina kwa inu wangakale abwino kuma ine anandikuza hukuyenda bwanji kafucheche nse ungati ndi wambu yako usandinyase ulibe kalikose ine ndina kumupa watandiza nzage bama wa mama
Samadziwika.
Watandiza nzage bama wa mama
Samadziwika.
Yakunka mujira njagwe ba Malawi
Banga manika.
Yakunka mula njagwe ba Malawi banko
Banga manika.
Nditayenda mtunda pangona ndinaona chinanti ndi cha antu ndinatamangila kuti ndikaone ndinapeza bulasa wachitangozi sindikana chitira mwina ineyo koma kumutandiza kupita naye kuchipatara akalandile tandizo mbale wanga kunena kwa nditendite na ntambwa na zitengera poti ine sina ntambwe sindinga zitengere kwina kuliko onse ndiwe mbare wanga ndingufuna uchire akupase moyo wabwino tiza kumaniso inshallah akuchitire chisoni Allah akupase zabwino Allah andi chitire chisoni Allah nani andi pase zabwino Allah ine ndabimpa watandiza nzage bama wa mama
Samadziwika.
Watandiza nzage bama wa mama
Samadziwika.
Yakunka mujira njagwe ba Malawi
banga manika.
Yakunka mula njagwe ba Malawi pamko
banga manika.
Watandiza nzage ba mawa mama
Samadziwika.
Watandiza nzage ba mawa mama
Samadziwika.
Yakunka mujira njagwe ba Malawi
banga manika.
Yakunka mula njagwe ba Malawi banko
banga manika.
Assalamualaikum.